brother. Samani. What's
that?
My God. Sir.
Sir. James, Sigura.
James, you are not saying sounds, you give the banana ziri.
Now I could try even Utazi Sigura.
No, no, calling Mamma Yarini, say, at Jones, James and Najaki, and Najaki.
Ah, Nitwa
ntazina. Ntazina. Ntazina is about.
Mama wanje araravye anyisi nindi zina ndongo risiguru. Ese mwo kunyita na zina kugira ngo umunambaje mu cyisiguru.
Oh ngute kuranenda da.
Dagweze gute uko vuga icyo isenda gufasha na mama na mwana so gutanga.
Eh je je musanzwe ndo ndu manager.
Manager? Gisiguri?
Ah si manager nabuze manager.
Ah gisiguri?
Nje gisigura utwari kampuni
eh na twasiye bagira utwarega
ah ni kampuni ifise mu office
eh
uvyumva neza navuze kampuni
bisigura
kampuni kampuni ni nahantu ari arabakuzi beshi mu nkoresha byo nka chamba umu manager wabo nibaza ko bitaho
mbe bugenda kubanza. Just let's go now. Twas together, give it to
Ah, she never was about her. Now was a manager who's doing a campoon. Only campoon if some office.
You've got a money, she's back with Johnny Wolf. She got you.